jana tunaenda kumwaga, alafu tunaenda kufanya experiment.
Thank you.